is like an ocean, singular but broken, and we are wooden pegs on a board. Sudden like a rainstorm, a voice it pours from heaven, is this your final welcome home? Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Which way would I go? Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Wamkele, wamkele, wamkele kile, wamkele, wamkele for sure. Wamkele, wamkele, wamkele for sure.